Thank you. yale mambo jitungo ya inge enti kwa ureke kwa afabio kukupanwa na nakila kukupanwa.
Thank you. I'm not going to be able to do that. Thank you.